Ia, ko tā rātou kōpae waiata a tū, hi tohua hei kōpae o te ngahuru tau, i roto I te whenua o Urutira, ara te whenua o Finland. Ko Alien Weaponry te ropu matua o te ahurei Fringe Festival, ka tū ki konei a ngā wiki tatanei. Me te aha, koe nei te wā tuarua noi honei, kua tū rātou ki Aotearoa nei waiata ai I te tau kotahi nei. I kōrero a te Okiwa McLean ki ēnei uri o Ngāti Pikiao.
He reo kua hau ngā rongo ki te ao whānui. He oi he tuatahitanga ki te hōro matua o te auahi nui.
The Town Hall has been one of the venues that we have kind of had on our bucket list for a while. A lot of real amazing artists have played here and we're all excited to be playing Auckland Live Fringe Town Festival.
I tēnei tau whakanui a I te eke ngā o Alien Weaponry ki tōna tua ngahurutanga. Āpiti atu kua whakaingoa tia hoki tā rātou kōpae atu ki te kōpae hirahira o te tau ki Finland.
Initially, when we released the album, we had no idea what to expect and, you know, the way it has blown up has just been absolutely mind-blowing for us.
O te reo Māori, te reo kawe I a rātou waiata, ā e mōhio tia whānui tia ana rātou ki Europi, Amerika me ngā tōpito katoa o te ao.
When we go overseas, you know, there's a lot of people that don't even speak English, you know, and they've taken the time to learn our Māori lyrics and learn what they mean, and they come up to us and they can hardly speak English, and they're explaining all this stuff to us, and it's, you know, it's quite humbling to think that people from the other side of the planet actually care about what we're doing.
Tui aki tēnā ko ngā riri whenua ko ngā hi tōri a ke o Aotearoa te kō o ngā waiata. E āmini ana ngā uri o Pikiaorangi kua whakaungia e te kāwana ngā riri whenua hei kaupapa ako ki ngā kura.
10 years ago where if you wanted to, you know, be learning about New Zealand history and about, you know, Māori culture and everything, you know, you'd almost need to be going to a kura kaupapa or, you know, taking a uni course on Māori, whereas now, it's, you know, it's something that a lot of people are learning about and I think that's really going to benefit the future generations.
Hei te hātarei nei tū ai te whetiwara o te Auckland Live Fringe, ka mutu e whakapaukaha ana hoki rātou ki te whakaputa I tā rātou kōpae, tuarua. Te Okiwa McLean, te Karere.